नमस्कार। We'll be starting today's evening with Rag Marwa. We'll be singing two compositions, one in Vilambit Ektaal and the second one in Drut Ektaal.
Yeah. Ma da ma. Ah! Thank you. Yeah. और अनुसे तुम भला
धन्यवाद। I'll be singing a composition in Rag Bageshri. The Tarana is composed by Pandit Kumar Gandhar.
Da 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 I didn't know.